Niteka umunezero ntangire kuri mwe mwese rero mudahema gukurikira amakuru yacu kumunesha kuri ya nyumugunda cyane yashira amatsiko TV aho hibandanya hibageza ko amakuru hatandukanye ariko aravuga ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu nkuru rusangi aho ibashikira yo rero ikayabatorokaniriza yose umwanya kuwundi mwese rero mudahema gukurikira amakuru yacu aho muri ijya nino hatandukanye Eka tuze tubabarire zimwe mu nkuru nkuru amakuru yacu agira yibande ko muri agakanya makuru yacu tubahareka tuyahere mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibubanza tubabarire ko abene gihugu wa mu ntara ya bubanza bahamagarirwa kurwaniriza hamwe ibyo byose byoza bifise intumbero yo gusubiza inyuma ubumwe basanzwe bafitanye Rekarero amakuru yacu kuri ubwo idonido tuyagaruka ko mukanya nyene tuyahere ngaha mu Burundi muri iyo ntara ya bubanza Rekarero amakuru kuri ubwo idonido tugaruke mu bubanza tubare ko bubanza abene gihugu bo mu ntara ya bubanza bahamagarirwa kurwaniriza hamwe ibyo byose byoza bifise intumbero yo gusubiza inyuma ubumwe basanzwe bafitaniye ibyo byashikirijwe na nyene ibyo byashikirijwe na nyakubahwa umushikiranganji mu byajejwe harimwo kumenyesha amakuru Leo Kadi ndacayisaba aho kuri uwo wa gatandatu ruhuma 2023 yari yifadikanije n'abene gihugu wo mu ntara ya bubanza nyene mu guhimbariza hamwe imyaka 32 irangiye hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ndacyayisaba akaba yahamagariye abanyagihugu babubanza kwirinda ibyoza bishaka kubateranya kubasubiza inyuma ndetse no kubatandukanya nayo mu ijambo ryashikirijwe na buramatari w'intara ya bubanza Kerofasi Nizigimana akaba yibukije abari bitabiriye ibyo birori ingene ubumwe bw'abarundi bwavutse aca kandi ahamagarira urwaruka kububungabunga ndetse no kuko no kuba bwarabonetse bigoranye indongozi nazo akaba yazihamagariye kubera akarorero abandi kuba intungane no kwerekana ingendo nziza kubaserukira nayo abenegihugu muri rusangi akaba yabahamagariye kugendera ingingo zose zigize ubumwe bw'abarundi mwese rero mwari mukurikiye amakuru yacu kumunesha kure yanyu mukunda cyane yashira amatsiko TV reka tuyasubikire ngaha tubarire ko tuzosubira gusa ubu tuzatanguranye amakuru twobibura kubibutsa zimwe mu nkuru nkuru amakuru yacu yariko hari ibanda ko makuru rero reka tuyakomereze ko yariko haravugwa ngaha mu Burundi nyene tuze tubashikirize n'andi makuru ariko haravugwa ngaha mu Burundi tubabarire ko ku munsi wa kabiri w'urugendo rw'umwungereho ya Kiliziya Katolike muri Sudani habonetse umwana yatangaje abatari bake mu gihe urongoye Ekleziya Katolike Papa Francisco yariko agira urugendo ku munsi ugira kabiri mu bantu isinzi barwiriyemwo abakeneye cyane muri Sudani habonetse akana karondeye aho gaca karamwana kararwana n'insinzi by'abantu kugira gashikire Papa Francisco kari kambaye umupira utukura uboneka ko waheze cyane eka kujisho mbere uyu mwana akaboneka ko ari utishoboye icatangaje abatari bake rero ni uko agakana karondeye uko gafyutsa umutwe mu ruzitiro kariko kabandanirwa ko n'isinzi y'abantu karaheza gaha inoti Papa Francisco mbere we bimaze nuko nyine nkuko twari ko turabibarera ubwo papa we mbere wabimbere papa we we bibanza kumutangaza nkuko ikinyamakuru areten ya kibivuga. Iki kinyamakuru kiremeza ko yari inote yo mu ibanki. Umwe mu barongozi b'ikinyamakuru ci Vatikani azwi ku mazina ya Andrea Torinieri yaciye yandika ku rubuga rwiwe wa Twitter agira ati afise bike ariko atanze ivyiwe vyose, aho yagereranije akakana na wa mutamakazi umworo yashikana ituro ryiwe mu rusengero mu byanditse muri Bibiliya, maze abandi bafise barakurikira batanga mu butunzi bwabo. Ariko Yesu araheza ashima cane ituro ry'uwo mworo. Reka rero amakuru yacu tuyasubikire ngaha, maze tubabarire ko tuzosubira. Mukomeze mugire ibihe byiza. Gusa ku buryo tutatanguganye amakuru, niko bura kwibutsa zimwe mu ngingo nkuru nkuru amakuru yacu yariko aribanda ko. Amakuru yacu twabariye ko ku munsi wa kabiri w'urugendo rw'umwungere wa Ekleziya Katolike muri Sudani habonetse umwana yatangaje abatari bake. Amakuru yacu kandi twayakomereje kuyara ariko haravuga mu Burundi, twibariye ko hubanza musaneri bahamagarirwa abaturage abanyagihugu bahamagarirwa gukundana ndetse no gushyira hamwe. Reka rero mwese muntu wemewe gukurikira amakuru yacu, abadukurikira bari mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu Burundi, atuvuga nk'abadukurikira bari mu ntara ya Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge ndetse n'izindi ntara zose zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Bareho amakuru yacu hari agasaga, mukomeze mugire ibihe byiza. Gusa ku babo ba matrafyo na sabone ku bakoresha rurimi rw'Igifaransa, reka ndabibutse muce mu vyona ngaho hasi handitse sabone, maze amakuru yacu muze murayakurikira umwanya kuwundi. Bakoresha ururimi rw'Icyongereza rero mu vyonda handitse subscribe, naho abakoresha ururimi rw'Igifaransa mu vyonda hejuru handitse partager, naho abakoresha Icyongereza mu vyonda handitse share, maze mugasangiza amakuru yacu abantu bose bari hirya n'ino, maze uko tuyabashikirize agaca arabashikira umwanya kundi. Mwese rero mudahwema gukurikira amakuru yacu, reka tubashimire kandi tubare ko amakuru yacu ari agagaruka. Mukomeze mugire umuhingamo mwiza, amakuru yo nagasaga. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibandanye ibarinde kandi tuzosubira. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubana namwe.